ukhuluma ngokuklina wena ubunuka ngisho nakanjiwe.
Unani-ke lo farm Julina lana?
Wena-ke nje vele-ke uyaphi la? Uyaphi ngampela mina into engizoyenza kuwena zovele cime ngempamba.
Yingakho kumele ahambe ngoba lezi nje ayizothengela i-fresh.
I'm going to go to the house.